Ungichazele ukuthi wena wawukuphi the night my mother died.
Uzongibona njengomuntu osifazane owavimbela baba wakho ukuthi ayosindisa umndeni wakhe. Ngicela ungithembise ukuthi ngeke uzomtshela inkosi, please. Promise me.
Kufanele ngibe khona ngalela langa.
Tell me you're not sleeping with the baba the night of March. Nozobuhle phansi. Please tell me you are not there, man.
House of Zwide. Mondays to Fridays at 7 on E!